Mereka ngombeinnya, weh. Lindin disasa.
I broke a nail. I have to go call the salon.
You got me a pet.
Ate, hii diraj.
Wewe taka mimi murder kuku?
Musichana, iko api kuku?
Isu kuja kuku enda.
Aki yu musichana tatumariza kwa hii boma. Hiyo kuku, wataripa kwa rurashio.